ro phanda ro shambira zwinzhi ro vhona ro guda ende ro ṱangana na vhanzhi ra guda na zwinzhi ra shumisa zwiṱuku zwe ra fara uri ri ḓi wane ri fano na musi
wava une ndavha une na musi ndo shumela ngozi tshivhava.
Sometimes ndi a humbula na u lila and I wish uri ngavhe vhone vha tshi kha ḓi tshila. Death wish ndi to vhona velelwani makhulu gugu wanga vha to ri konḓelelani. Back to back gonna vhuya ndi na energy before I fall to the hands of an enemy. Uri na nne ndi tshi ṱuwa vho ndi si ye legacy. Life it's a very long journey tshifhinga tshi khou ṱuwa nazwo zwi tshekeni. Zwoṱhe zwo shanduka a zwi tshanga zwa mra zwire zwanga a si zwa tshewa ṅala a si tsha khou ya phando simra vha mapatesedza zwa ndo shamira so shanguve ndi na londani mdau. Asa mind u baya ra gaula zwa fhela a dovha a baya ra gaula ndi mzwara zwi a
pfala.
Toma fasi kasi ende ndi sarasi vhanzhi vha tshintshela fasi mara still ndi sarasi. Back then sa tutomo rekoda tshilanga u koloda ndala i tshi boboda vhunja zwithu zwe nda ndi tshi tama sa tu afoda. Mawe vho ri phandela u vhavha vha tshi gonya zwivhanga tiyeni zwi tshi vhavha. Ro tambula hayani zwi tshi vhavha sina tshe wa puta vhanzhi vha ya shavha. Ngazwo cheese boys a dzi luvhelezi but I'm down to earth now ndi sa zwi sumbedzi. Ni tshi thoma vhanzha vhanga ni tikedzi vha ṱoḓa ni tshi vho thoma u penya sa neledzi. Ende ngazwo ndo ṱutshela na vhangana nda jamungana wanga nda mu ita miavhana khori zwi a fana vhangana vha funani.
Vhava une ndavha une na musi ndo shumela ngozi tshivhava.